apha ke sicela uba sithini sithabathe yonke le nto ilapha ubone ngathi ingxuba kaxaka ibonakala ke ngathi inzima kodwa ke uba mhlawumbi ungangqwalasela nintsi ungabona uba ilula kakhulu le nto sako siqale ke sike siyijonge kakuhle kuba xa ujonga apha sino-4 ophindaphindana ne-4th root ka-81 x to the power 5 and loo nto uthabatha u-2 ophindaphinda nge-4th root ka-81 x to the power 5 into zayiqaphela uzobona uba sino-4 wento ethile masithi mhlawumbi ke le apile ngoma ke nditsho ndiyirhangqela so sine-4 yale nto sine-4 yama-apile sibe na-2 yama-apile kwaye ke sifuna uthini sifuna ukuzithabatha siyabona uba izinto ziyafana kuba kaloku ku-81 x to the power 5 ongaphantsi kwentoni kwe-4th root so masithi ke sinama-apile amane sifuna uthabatha amabini so ithetha ukuthi loo nto zamba zoma ngaphi azoba mabini ashiyekileyo ngoku soba no-4 ke uthabathe u-2 wakho utsho ube no-2 ekugqibeleni ke ngoku ngolu hlobo endibhalenga so le nto ke ubuyaqaphela ubisinika u-2 kunye naloo nto ishiyekileyo eyi-4th root 81 x to the power 5 kuba kaloku uzoqaphela uba lo 2 simfumane ngoba sithabathe kuba kaloku sifana nqwa izinto ezilandelayo ze ke lonke loo nto siyiphindaphinde sinantsike sithabathe u-x to the power 3 u-square root x to the power 3 ngoku into esizawuyenze ke ngokuba sithini senze lula le nto okanye sizame usombulula le nto ibonakala ingathi ingumnxumakaxaka aphantsi kwale 4th root so sawuke sijonge ukuba sayenza njani ke masiqale ke ngoba sithini masiqale ngokuthi u-81 kubani 81 siyazi uba ikhona into mhlawumbi onoyinyusa ngofo okanye onoyireyiza ngofo esinike u-81 so masike sizame ke so izawuba ngu-3 times 27 ibe ngu-3 phindaphinde ngu-9 ibe ngu-3 uphindaphinde ngu-3 so u-81 ke sawuqaphela uba ngoo-3 abaziphindaphinda ngokwabo kangaphi kane so ungayibhala ngoba ngu-3 to the power 4 kuba kaloku ilula ke ngoxa ilo hlobo kuba singatsho sisuse o-4 bethu so u-x to the power 5 yena ungambhala ke njengesiphumo sophindaphindo kuba kaloku mangendibhala laa nto ke uba ngu-3 to the power 4 omphindaphinda ngo-x to the power 4 umphindaphinde ngo-x uzukhumbula lokuba u-x to the power 4 umphindaphinde ngo-x usinika bani u-x to the power 5 so xa uthatha ke ngoku i-4th root yalaa nto yonke xa uthatha i-4th root yale nto ngamani ke ndiyibhale yonke ukwenzela uba ndingabe ndishiye izitepsi ezithile so sithatha i-4th root yalaa nto yonke so uzoqaphela kuba le 4th root kwinto nganye izawuba nento eyenzayo so u-x to the power 3 yena singambhala njengothabatha x to the power 2 umphindaphinda ngo-x kuba loku u-x to the power 2 xa umphindaphinda ngo-x uzasinika bani u-x to the power 3 kwaye lo x to the power 2 yi-perfect square mandu xa sijonge apha siyabona uba u-3 ngu-3 oziphindaphinda kayi-4 phindaphinde ngo-x oziphindaphinda kayi-4 azaphinde ke ngokuphindaphinde ngo-x ozimele yedwa so masike siyapho ke ngoku sizozijonga ke ngoku uba ngubani mhlawumbi i-4th root kuba kaloku kumele uyibhale yonke inye into yonye ngubani i-4th root mandibhala u-4 i-4th root ka-3 to the power 4 uyiphindaphinde nge-4th root ka-x to the power 4 uyiphindaphinde nge-4th root ka-x iphindaphinda nge-4th root ka-x ukhumbule ke uba siseno-2 phangaphambili ophindaphinda yonke laa nto nalena ke uzawuhlula ngolwa hlobo izawuba ngu-x squared aphindaphindwe ngo-x ngezonke ke izinto zingaphantsi kwantoni zingaphantsi kwe-square root so masike sicingele uba sayithini so sabona apho basafumana u-3 ze ke i-4th root ka-x to the power 4 izasinika u-x Izasinika. Kodwa melo khumbuleke, hey, phansi ndalibala. Ayingo X kuphela. Ngoba kaloku kuza kwenza kantoni uba umbi unjani u-negative. So into esizama uyenza sizayifaka phansi kwantoni? Sizayifaka phansi kwe-absolute value ukwenzela uba noba u-x u-negative sifumane inani elinjani eli-positive. So sawuthi absolute value ka x. So u-x uzawuba positive noba kuthiwani. So uzoqaphela kuba u-3 funeka abe positive ukuze le nto ibe kanti iyachazeka kumanani okwenene, i-real numbers ngokutsho. Sesiphinde kukhumbule uba sibe sine-fourth root ka-x. Apha ke sibe ne-square root sika-x squared. Nalapha ke sakwenza loo nto yokuba kufana sifumane i-absolute value ka-x. Apha ke izaba yi-square root ka-x, sayishiya ngolwaa hlobo. So sino-2 ophindaphinda ngo-3 ophindaphinda nge-absolute value ka-x. So u-2 umphindaphinde ngo-3 ngu-6 phindaphinde yonke loo nto nge-absolute value ka-x. Uphindaphinde ke ngoku ekugqibeleni nge-fourth root ka-x. Ze uthabathe kuyo yonke loo nto, uthabathe i-absolute value ka-x ephindaphindwe nge-square root sika-x. So singenza ke, ayikho enye into esinoyenza kuba kaloku ezi zinto azifani. Ngoku ke ayikho into esinoyenza, asinokwazi nokhupha mhlawumbi izinto ezifanayo kuba kaloku uzoqaphela uba enye yi-fourth root enye si-square root. Ngoku ke ngokwenza njalo kweli xesha okanye kule ndawo esikuyo uzoqonda uba zitheni siyaphela. So ke ibalulekile ke into yobubangele umane uzijongela, umane uphindaphindela, umane umisa ke nale vidiyo ukuze uzoqonda uba kwenzeka ntoni na. Umane upractice maxa onke, umane uzilolonga, ndifuna ukutsho umane uzilolonga maxa onke ze ke ekugqibeleni uyiphume nayo ilolu hlobo ilulo apha. Ulonwabele usuku lwakho ke.